Tete na lobo namhlanje. Tete na mtochoyo. Haya ndiva nina. Ithi kwathe bible ndawo. Ikuthiko wathini? Wamsikelela uJob abisela uphela kwakhe ngaphezulu kokuqala kwakhe. Ithi kwathe bible wakhiphilisha kwenza zonke izinto wafaka ngaphezulu kunaqala. Nomntu bekuwisile uzama kubukela uba uvuso. Akazi ukubona umuvuso wakubani bathi uzama uvuso. Incwadi yebhayibhile ithi kwaqala ngoku kwavela izigulo, izinto ebezikade zingenzeki bezisithwe into kaThixo. Ilanga belubetha umzimba kaAdam wokuqala ungenzeki into, imvula bezubetha umzimba kaAdam wokuqala ungenzeki into, kodwa ngoku uyanetha, kodwa ngoku uyagula.
Ndiyanibulisa babukeli, in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. You are watching Walking with Jesus. Igama lam ndingu-Azola wakaVanda. And today's message sizayifumana kwincwadi kaIsaiah 40 verse 31. Apho kuthethwa khona ngobungangamsha bukaThixo. Masingene ngaphakathi ke sizova uba uBishop uzasifundisa thini namhlanje.
Bendifunda namhlanje bazalwane, sizawukhawuleza kakhulu. Sizawufundisa. Bendifunda namhlanje uIsaiah uchapter 40 uverse 31. Ndifuna ze siyifunde kwiinguqulelo ezimbini ezizawusincedisa ezinguqulelo. Ndifuna siyifunde esiXhoseni, siyifunde nakwakhona kwisiNgesi. Andiyazi uba bazalwane Thixo ebesithini kum ngale vesi, kodwa eneneni uThixo uthethe kakhulu kum, andiyazi kuni. Bendizifundela yonke ke. Ndiqale kula ndawo ithi ubungangamsha bukaThixo ndomiwa nethi yila ndawo. Yandigqiba la ndawo tuke loo nto yandoneza. Nje la ndawo ithi ubungangamsha bukaThixo. Amen. Ndasifundela ke ibali ndehla nalo ndike ndime xa umbhali emane ebuza nguThixo ngezinto ezenziwa nguThixo. Ndilifunde ndime. Sandizushumayela ke bazalwane, sakwenza nje itishi. Unobangela uba ndilifunde eli bali ndikhe ndime yindlela uThixo enza ngayo izinto. Masihambeni sonke, masihambeni sonke. Yindlela uThixo enza ngayo izinto. Bangeleke loo nto mawethu ke ndime ndoyike xa kho imibuzo. Wokuqala umbuzo ondiphazamise kakhulu wandibangela uba makhe ndiyeke iBhayibhile ndiyibeke phantsi kulo mbuzo kanye upha u-12 ngubani na olinganise amanzi la entendeni yesandla sakhe. Ithi walilungisa izulu ngomoluko weminwe, walukhongozela uthula umhlaba ngomlinganiso, wazilinganisa intaba ngesilinganiso nenduli ngesikali. Uba belikhona ithuba besawucacisa le nto bhatalikho. Ndafika soso ndema kule mibuzo uThixo ayibuza. Ndazibuza umbuzo othi ingaba ngendikhonana okanye ngendikule ndawo ndikuyona obisandla sikaThixo sona sodwa, sandla nje sikasimakade khange sipotopotoze. Mandiphinde, ngendikule ndawo na ndikuyo uba ndisandla sikasimakade khange sindipotopotoze. Mamela. Kaloku ndishiywe ngumama notata ndisemncinci. But usumakade ndicikeloo nto kusasa akandiyeka wandimpotopoto. Halleluya. Wathini usumakade? Wandimpotopoto. Ndifuna singashumayeli bazalwane. Zezi zinto ke zibe mnandi. Kukho izinto endizicinge ndodwa hleli phaa ekamereni ezithi mingaphi imililo endiyidlulileyo endibhotobhoto zemlilweni usimakade. Manindiva mingaphi, mingaphi imihadi endirhutshelwe yona. But usimakade wandibamba ngesandla sakhe xa sidlula phezu kwayo andipotopoto. Andiphathe ndiyeka. Amen. Halleluya. Bangapha bendisibuza, bangapha abantu abathi xa bebona mna Nkosi yam bange bangazigqumelela emngxunyeni ngoba babona ukupotopotoza okungaka kwalo mntu bangamfuniyo. Ndibuza ke andipotopotoza usimakade. Bendizibuza namhlanje ndathi unyanisile Thixo uba wena Thixo unguThixo okwazi ukuthatha uthuli waliqokelela walilinganisa yonke iproblem endikuyo uzayithatha wawugqiba uyipotopotoza. Haleluya. Uzayithatha wawugqiba uyithini na uyipotopoto. Mawethu. Haleluya. Amen. Ndifuna ke ayi masiye ke malandawo masiyeni pha ku-31 sikale pha ku-30 khawuthi nje andibambe usimakade andipotopoto. Andipotopotoze bendijongile. Andindivanga bendicinge ezo zinto namhlanje ndihambe eqoto kukho abantu abathi sawuke sibone bagombe imingxunya uthi umakhubalwa kazuwela kulendawo ngezonto namhlanje but uThixo wam wandenza lebhotile savamfundisa wandenza lebhotile uThixo wam uma sifika emngxunyeni andiphakamise andiwelise athawugqiba kuthi masambe xa sifika emlilweni angene nabo emlilweni athi kuzawutshamla ndodwa nothi wena bakhona abantu endlingathi masambe ke uze ndafunda loo ndawo sizokhawuleza sivale.
Isaiah 40:30 namadodana angatyhafa adinwe nabafana bakhubeke bawe.
Even youths will become exhausted.
Yabona mosi ulutsha lunamandla. Yona iBhayibhile yenza umzekelo ngabo. Lunamandla ulutsha nabasabaleka mosi lolutsha. Awuna basabaleka lolutsha lakushiya. But iBhayibhile apha ithi even youth
will become exhausted. And young men will give up.
Abantu abatsha okanye amadodana andinikezele wona. Andiva le? Hamba ke.
But those who wait on the Lord will find new strength.
Ke bona abathembele kuYehova bayakuhlaziyeka emandleni.
Mamela. But kukho abantu abazawubaleka endibabaleke kuqala kunawe banamandla obaleka banamandla obaleka babaleke kuqala kunabo abanamandla obaleka wena ulandele mva bona babaleke bengenathixo bona endleleni sebebaleke kakhulu ithi iBhayibhile badinwe bahlale phansi because abanathixo kuthi gqi wena usuke mva kunabo ngoba uhamba nothixo awubaleki wedwa ubaleka nothixo ithi kwiBhayibhile ubaleke sebezawufika but baphumle bezawufika wena kuba uhamba nothixo ube namandla ngaphezulu kunala wabo ufika entajini ube ngathi khambe semva because uhamba nothixo badinwe banikezele bahlale phansi but kuthi gqi wena usuke namhlanje bebakekeve kupheleyo apha endleleni bahambe beqhayisa abakho mntu ubhetele ngaphezulu nathi but kuthi gqi wena ubuhlale etyotyombeni udlule because uhamba nothixo. Haleluya. Ubadlula bezenza bhetele ngenjoba nazo ungenanto wena but because isandla sikasimakade siyaqokelela ngenxa yoba uhamba nothixo oqokelelayo apha endleleni yokubaleka unikwa wena izinto bona bazinikwa because uhamba nothixo ngoba isandla sikathixo sigokelele. Haleluya. Uhamba nothixo umntu ohamba nothixo uthi kayizawuhlala phansi kuthiwa suba sahlala sesiza kufika ekhaya umntu ohamba nothixo umbone umntu ohamba nothixo akanikezeli because unamandla matsha khokusisa 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 uyanikwa wena khokusisa umntu ohamba nothixo akanikezeli kwindlela enameva kayizawunyatheliswa indlela enameva umntu ohamba nothixo uyamphakamisa uthixo athi mandinyathele ngokwam kula meva ndithetha ngomntu ohamba nothixo. Bangapha abantu abahleli phansi abadinwayo ababesukela wena namhlanje badiniwe bahleli phansi but wena unamandla matsha because uhamba nothixo udlula abantu abalekuqinezele because uhamba nothixo obana abantu ivaile ndithi udlula abantu abatheni ibeqinezele iyeka ukucinezela but wena sujonga umnwe wakhe jonga ukuthi usekhona na apha eceleni kwakho ungazubaleke wethu baleka nosimakade insimbi ehlisinye indoda engadinwayo indoda engadinwayo indoda ekunika amandla ngexesha uhleli nabantwana bakho endlini ujamelele nabathi nothixo wethu usungazimamela into zangaphandle iva mna ndodwa. Ifamla ndodwa ngoba nabantu ivayifile ndithi ithini yenza ngodlo. Haleluya. Bayeke basuke kuqala uba abasuki nothixo bazawuwe endleleni bangapha bawe endleleni bebesethi competition nawe kodwa kuba uhamba nothixo wena udlulile usesitajeni abade bafike etajeni because icompetition yabo ebengekho uthixo but wena uhamba nothixo wena wedwa nje uhamba nothixo phakamisa isandla sakho ithi isandla sakho Did you know what to tell? It abathembele uYehova bayokuhlaziyeka emandleni. Abangabetha bathi wena usathi usiye emhluthini. Abangabetha uthi andisuki kuwe Thixo, ndi-understand izinto owazenzayo. Ungazange uzenze kubo, uzenze ebantwini ezithixo siyam ezenze komnye umntu uvathi uthi ndikubonile ukuba uyahlaziyeka ngenxa yethembo nalo. Umane uhlaziyeka uthi khangathi uyabetha, umane uhlaziyeka because awuhambi wedwa, uhamba noThixo. Uhamba wedwa, awuhambi wedwa, uhamba noThixo. Ingxaki yeentshaba zam xa ndithetha into zenyaniso zasike azahamba noThixo. Ingxaki yeentshaba zikaDavide zasike azahamba noThixo. Haleluya. Mamela ke, haleluya. Zasike azathini? Ingxaki yeentshaba zikaDavide. Yona iBhayibhile isithi, zuyive kakuhle le ndaba, abamva uDavide ngexesha sebaqhayisela sesithi uYehova ngumalusi wabo, uyabaqhayisela abamva. Haleluya. Because abahambi noThixo. Incwadi yabaseKorinte bokuqala uchapter 2:14 verse ezazi ithi owemvelo akazazi into zakwamoya, akakwazi nokumcikida umntu wakwamoya, but lo mntu wakwamoya uyakwazi ukumcikida lo wemvelo. Unobangela woba bangakuboni ngexesha sowupromotha kungenxa into yoba ngaba kabazukwazi ukukucikida. Wena uhamba noThixo, wena uhamba noThixo. Abakuboni ngexesha sowupromotha, abakuboni. Unobangela waloo nto because ngabemvelo abanayo uThixo. Unobangela woba abamva uDavide ngexesha sebaqhayisela uyabaxelela ngokokwesibini into ethi undilungiseleni sithebe kodwa ngabo bantu ezinto bam abakamva nangexesha athetha lona. Uhamba noThixo, ulungiseleni sithebe kodwa ngabo bantu ezinto bam. Umntu ohamba noThixo, dekela itafula, udekela itafula, idekwe itafula phambi kwezitha zakhe. Ababoni uba uyapromothwa nangoku lo mntu ukucinezelayo akakuboni okokuba ngaba uyapromothwa because zithetha ngeento zakwamoya. Abakuboni, babona nje ungaduwe, babona nje ungaduwe. Abaqondo okokuba ngaba uxhaswe izinto zakwamoya. Izulu lukubambile libane lisithi not wena, wena kaloku ungumntu wokuwa. Umntu ohamba noThixo akawi. Umntu ohamba noThixo akawi. Umntu ohamba noThixo, uba ufuna ukuwa susa uThixo. Jini Thixo, uba ufuna ukuwa susa uThixo. Uba ufuna nje ukuwa susa uThixo. Abantu abaninzi imisteki yabo bacinezela abanye abantu, kunzima nothi ebusuku athandaza ngexesha kucinezelayo akaziqoe. Thina ndiluse izabuza ngexesha akusengela phansi akaziqondoba ukutyhalela kuThixo, ukwenzoba uye kuThixo. Umntu okucinezelayo ukusa kuThixo wamsuza ivuthile izayo. Sisidenge lo mntu ukucinezelayo, sisibhanxa lo mntu ukucinezelayo. And cawe bakhona bona secawe nabo ayihebe nabayicawe bandla likhona ibandla good likhona ke ohleli kubawo uhlale kubawo ngexesha ungenanto okutya uhlale kubawo emini uhlale kubawo ebusuku ngexesha besithi sukugqibile wena uthethe nabo uthi uthixo nazi ezi zibhanxa zithi zindigqibile wena simakade uthini nanga bakhona abantu wena simakade uthini mamela abantu ababebetha uStefano ngamatye zange bamjonge uStefano uba uhamba nothixo vani bathatha amatye somhlahlo bebane bemgibisela ngawo kube hamba nothixo wakhunjuzwa nguthixo xa lithi hlithi litye emehlweni wakhunjuzwa nguthixo Stefano suba salijonge eli litye khangela ngasekhe thixo athe ebhayibhileni wavulelwa nje ifestile yezulu ukuze abone izinto azibekelwe kuthixo uyayingqina uStefano ejonge phezulu litshwi litye athi ndibona amazulu evulekile ecaleni ngothixo wakho ndibona uyesu eme ngenyamamela bandla uma uhlithwa uba uhamba nothixo uma ngenyawo uyesu wethu ame ngenyawo wethu thixo akahlali phantsi nowethu thixo yiyo le nto singade siwe sihamba nothixo ethi kodwa ebhayibhile akozeli akalali umgcini kaSirayeli sihamba nothixo ngoba abantu abantu vaka kuhle abazukuqonda ngomso uzayifa ibhayibhile ithi abazukuqonda ngomso babale bebuzana usoso samnyathe wavuka kwenca samnyathe wavuka kwenca kaloku wam uthixo ndake ndathi ndiyayiphinda lanto ndithethe ndake ndathi ngeke andenze nto umntu ongathandaziyo ndisathona ngoku senditshilo ngeke andenze nto umntu otheni ongathandaziyo because umntu ocinezela abanye abantu akanaxesha lawuthandaza ukhangela oba uzamonyelisa kubani namhlanje ngomso ngomso mnye wena uhleli uyathandaza umntu ohamba nothixo akawi funda sizovala sinikele khawuthi kulo mntu ocinezela kwakho hamba nothixo khawuthi nje hamba nothixo
hamba nothixo
ingxaki yabantu bayazihambela amazimba and ingxaki yabantu bajonge aba bantu babanyathele laphansi sumjonga ndithe sibhanxise sibhanxa sento ezi funda sivana
ke bona abathembele kuyehova bayakuhlaziyeka emandleni
funda somhlahla
banyuke
okay funda
but they that wait upon the Lord shall
but they that wait
upon
the Lord ibanish ithi leli bhayibhile abo balinde kuthi abo batheni ndithe mlindi uthixo bayeke bahambe sufuna ufana nabo wenza icompetition bayeke bahambe uba abahambi nothixo uzawudlula kubo ithi ibhayibhile xa ithetha xa sazi ukusukela ii-blessings zikasimakade ziyakusukela zide zikufumane ziyakuthini zide zithini bakho laa nto kuthiwa i-overflow ndayibona overflow ma uthixo somhlahla egalela kwenzeka ntoni kwenzeka ntoni
i-overflow emangalisa yabonwa ngudavide othi ndebe yam iyaphalala ndakulandelwa kokulungileyo nenceba yonke imihla yobomi bam
uthi yonke
ihlalo endlini kayehova imihla emide Jesus. Glory to Jesus. Can you shout that amen like a abantu bengokugqibela ukuphuma. Glory to Jesus. But low on the spirits is the last to go out of that door. Glory to Jesus. Ukuqala kwakho ukungena racing akubalulekanga ngaphezu kwe finishing line. Glory to Jesus.
Somthatha ende kuxhomeke koba njengubaleka ubaleka nabantu abanye babaleka phantsi kolwimi kukho into kuxhomeke koba ubaleka nabantu amandla awekho kulethi phantsi kolwimi amandla kulo mntu ubaleka naye akadinwa but lobe kwenzela lethi ufakela phansi kolwimi uyadinwa
for those who have hope in the Lord their strength will be renewed. Babukeli, this is the message esifumene namhlanje. Apho isikhuthaza khona and isikhumbuza khona uba if you stay with the Lord and you believe in the Lord and you have hope in the Lord, your strength will be renewed. Ndiyathemba ke babukeli niveka mandi le message. And babukeli, we love hearing from you. If you can contact us via email, kwajesustheanswer@webmail.co.za, or you can call us ku prayer line zethu from 8 o'clock till 4:30, 043-6422-598. That is the number. We also have a Facebook page. We also have a Twitter page. And you can go on our YouTube channel and watch us anytime, anywhere. Thank you for watching Walking with Jesus. Till we meet again. And remember, uThixo uyakuthanda. Enjoy the rest of your viewing.